nakushoringa nang baflakia ewa tiverishia pia wa ma uri wa hea wela kaleni lizuteli sembeya ma enti vanchantani wastinzwa marebe yao wasna wazivan rparana na tongozash bas kula kajivwa nade natkahiriwa wasna wazivan rparana na tongozash bas